Epe aki ihiwa ki taung wha a ki he sāpate. Ki whiwa ka niu pehe ka pate tau whi ofo o whani.
Fato.